start and where does it end? Who is an enemy? Who is a friend? What is the purpose I'm working to get? Something that's gone when you're turning your head away. Life's short. How do I know what is right, wrong? Making moves there for all I know. What changed things? Got high hopes.
I got lost on the way. I can't go back now. I got lost on the way.
Anything.
Da 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 da